تكو لا 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 Soma 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 Hali yangu mbaya Wanikumbatia Acha kunishika Na umiaishia Achia 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 Achia
Weli buwege acha kuleta zogo
Umekuja na masela Hero yangu kujukua Kwa unatania Mwanza kona umia
Hahaha. 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 Hahaha.